ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzakala khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and phinde uklikhe ibell for ama notification. Kune video ke yakhe laphana Wiseman Ncube esimazi ngegama lika Sbonelo khona phana kuZalo. Le video impela imangaza abantu abaningi uyiposte kwa pa Instagram wakhe. Lapho ibonala khona impela egeza empophomeni. Siyaziba fethi impela amaugeza empophomeni uthi ugezela for into eziningi. Abanye basuke begezela khona laphana ukuthi into zabo yiqhakaze, bethola inhlahla, abanye basuke befuna ukuyiklina kuningi nje ngachaza impela kuningi. So ngibade posteke le video Sbonelo kwa pa Instagram impela uthola ama comment amaningi. Amanye ama comment impela ayagxeka, amanye awagxeki. Abanye impela bayabuza ukuthi wayogeza empophomeni, abanye impela bayambongela impela bamfisela izinto ezinhle. So ngifuna ukucomment ukuthi ahlahle kanti ku wrong ngiyogeza empophomeni, ngabe wrong lento yenzo Sbonelo. Nakho futhi ukuthi epost Instagram ukuthi uyogeza empophomeni, ngabe nakho ku wrong noma ku right. Ngicela ukuthi ucomment lapha ezansi awuthi ngudlalele le video uyibone lapho. Ungakhohlwa nje ukuthi ulike, ngithi ke danke, ngiyabonga.